عدي في مكافئك. عدي في مكافئك.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwishyizwe na Josiane Muzaneza.
Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 Ruhuma umwaka wa 2024 kazi nsi namwe bagenzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye ariko mu nkundire mbanze ndayahere ku nkuru ziyagize. Abanyororo bo mwibohero rukuru rya Mpimba baratabaza basaba kuronswa imiti be n'amazi bikwiye kugira ngo bashobore kwirinda batarasinzikara. Ni mugihe muri iryo bohero hatsewe n'amaso y'imbwa basanzwe bafise ikibazo cy'isukurike biva ku bukene bw'amazi buharangwa. Abanyagihugu bo ku mutumba Rukoba komine n'intara ya Gitega bo babagiye kwiruhutsa inyuma y'igihe kitari gito batarekuriwe kugira ico bakorera mu matongo yabo. Ubu ngo bo babagiye kuronswa impusha ziribemerera no kugurisha birimo nk'uko byarahe byemejwe n'umushikiranganje ajejwe inyubako. Muraza kubikurikira murano makuru nayo nk'uko bisanzwe kimisi yose ya gatanu igice cya kabiri cy'amakuru cyahariwe ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukabashikiriza ibijyanye n'ibyononwa n'amazi ava ku mazu aho muza kumva n'impanuro zingene ayo mazi yogira kamaro kuba ingora na yana yandi. Ni mukanyi sase ndabara mute nongere ndabahe ni ikaze nido nido. Ndasubiye kubara mutsa no makuru tu yahere mu yavugwa mu butungane aho ingingo yarayifashwe na Sentare nayo inyuzwa yuko ama gusambura urubanza rwakiriwe umumenyesha makuru Florian Irangabiye bwo kumufunga imyaka 10 yababaje umuryango w'abamenyesha makuru. Arsene Bitabuzi numwe mu bamenyesha makuru ba radio igicaniro.
No vuga yuko ingingo ya Sentare nayo inyuzwa mu gisata cyayo cya gasambura manza yo kunga ikirenge mu cya Sentare isubiramo imanza yo guhanisha umunyororo w'imyaka 10 n'ihadabu uringana no muriyo ni mafaranga y'amarundi. No vuga ko ari ikintu kigoye gutegera kandi kibabaje cyane, ariko iyo mvuze ko tubabaye mu nyumve neza nta bitandukanye cyane n'iby'Isentare yakoze twari twiteze ko yoheva irekura Florian Irangabiye. Ariko iyo mvuze ko tubabaye ndashaka kuvuga yuko mu Kirundi bavuga ngo nta gushakira amatako y'igihori, ahubwo tubabajwe no kubona ko leta ya CDFDD itadonoka mu mabi ikora ikorera igihugu ikorera abanyagihugu. Ibi bibaye cyane ko kubona umukuru w'igihugu dufise uno munsi Vice Todayishimiye koko yabaye samuragwa w'ububegito bwo yasubiriye Petero Nkurunziza, ububegito bwo kutumvira no kudahanurwa kujya Petero Nkurunziza yataye ibihugu mu kaga muri 2015 yase impanuro zibatandukanye niko na Varisito yakomantaje umutima kumwe kwa Farawo akanka gufungura Florian Irangabiye kandi abatari bake baragerageje kugira icyo bashikirije harimo n'amashyirahamwe mpuzamakungu harimo n'abafasha u Burundi. Nicyo gituma tuvuga rero ko yababaje kuko ibyo bitwereka ishusho u Burundi bufise muri kubu na kazoza kaba kahafi cyangwa ka kera mu gihe CNDD-FDD izo bishyira ku butegetsi. U Burundi n'Abarundi bazokwama mu magogwa y'ikivumbu bazokwama mu marushwa. Ariko novuga ntitwokwihebura kuko burya imanga ntimayira Imana kuva kera. Imana yamye irinda igihugu cacu, Imana yamye iri ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, n'ubizokirinda kandi kizotabagwa ikiye kuri uwo wese yumva ko akunda igihugu kandi yiteguriye no kugipfira. Reka sinorangiza ntateye intege kandi nshimira cyane umwishimo kuri mugenzi wacu Florian Irangabiye ku butwari n'ishyaka yamye yerekana kuva agifatwa mu ntaye twagiye turaronka. Nuko Florian Irangabiye igihe yashaka kuremera ku nkoni shushe mu rwandiko yanze gusinya ko ubu butegetsi bwarashaka yuko hari abantu bahohoterwa biciye muri ibyo bya Florian Irangabiye, ariko Florian aratega ubwoba mu buryo bwose bushoboka ariko aravuga ati haguhemuka ntushaka mugakora icyo mushaka. Ati sindi redi siniteguye yuko hari umuntu agira ikibazo kubera jewe ni muhoro icyo mushaka ariko siniteguye guhemuka. Ubwo butwari uko kudahemuka ibyo nguvu zidasanzwe muri ibyo bihe bitoroshye nibyo dushimira Florian Irangabiye, ni nabyo tumusaba muri iki gihe kidasanzwe Sentare ntayinyuzwa yaraye isubiye kwiyambura agashambara.
Mubijanye na gatya kazi na munyu naho hari umunyagihugu wo muri village ya gatya natuzone buringa komine gihanga intara ya Bubanza ariko ategwa ubwoba n'imbonera kurezo muri ako gace kuva mu ndwi heze yagirizwa kwica umuntu wo muri iyo village akoresheje uburozi afadikanije n'umukozi wiwe inshuti n'abagenzi bo bakavuga ko ari rementa ya n'inkuru tubaza Emmanuel niyungeko
cyose byatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi heze igenekerezo rya gatandatu ruhuma nyuma y'urupfu rw'uwitwa Claude Harerimana imbonera kure akaba yarasanzwe akora akazi k'ubuyangayanga ku ibarabara rya gatanu village ya gatandatu muri zone buringa ya komine Gihanga uwitwa Karaveri Bigirimana yagirijwe ko ariwe yishyuye imbonera kure akoresheje uburozi bakaba yafadikanije n'umukozi wiwe abagenzi n'ababanyi bavuga nyabuna ko ari rementanya ubwabo urupfu rwa Claude Harerimana bagwavuye ku nzoga yanyoye iri mu bwayi bwinshi
kandi umubanyi wa Higirimana Karadere Bakadere Salvatore atotejwe biteye ubwoba muri urupfu rw'uyu Harerimana Claude Nganira kure akunda kunywa inzoga zibaraya cyane yitwa Amashyiki n'ibiki ntafungure umwana aho ngaho ku mutumba imyifato ziwe nta muntu atazibonye ariko guca baduka ngo ni Salvatore yamwishe ariko baramwambika ibara ngo nawe bagetse ngo kuri we nawe byamwokeza inyama
isoko ryacu rivuga ko iryo rementa nyange bari kamije kwirukana Emabre niyo nsaba nawe nyene akora akazi k'ubuyangayanga akaba n'umukozi wa Karaveri Bigirimana abenshi bita Salvatore
turi kumajika ku munsi wa mbere niho Nganira kure kandi ku mana Desire yatuma uwahoze ari segiteri birarondegwa yuko ngo yavuga yuko nk'isi Harerimana Claude yishwe na Emabre niyo nsaba kugira asange yakinyama ngaho kwa Salvatore rero umuntu asubiye kumanika inyama
abanyagihugu bo muri village ya gatandatu bariyamiriza ingendo iteye isoni yerekanywe n'abantu bivugwa ko ari imbonera kure mu gikoni gikoreramwo Emabre niyo saba
iyo umuntu n'amijoro bakagenda bakagira ibintu by'ibiterasoni nta rero nagira ntoki indobo n'indobo baraza barasesaho Emabre yokereza inyama ibintu birabongesera ubu rero ikiriko kiratangaza ni uko nubwo ku mugoroba baje bakemeza neza ko bategerezwa kumukuraho bakamunigurana na shebuja Salvatore twebwe njye turabiteye ibyatsi basabye ngo ababijejwe n'uko ko imana baje barabizi ko yabera kuri uyu mutumba
mu rwanda rwa radiyo RPA twagerageje kurondera Innocent nkuru nziza harongo uyu mutumba wa village gatandatu kugira ngo twumve icyo bivuga ko ariko telefone yiwe ngendanwa yahamagara hakabura uwitaba
Emmanuel niyunge ko ara akenuye nkuko nari meje kubabwira mu ncamake yano makuru abafungwa bo mwibohero rya Mpimba barahagaritswe umutima n'indwara y'amaso maze gufata benshi muri bo abo banyororo bavuga ko nabandi bashobora gufatwa kuko n'uburyo bwo kuyigwanya no kuyirinda bugoye mu gihe imiti ari mike n'amazi akaba akama kenshi n'inkuru ya Daniel Claire iratwumva
kuva iyo ngwara y'amazi itanguye kwibonekeza mu ibohero rya Mpimba gushika ubu abarenga igice cy'abanyororo bahafungiwe baramaze kuyandura nk'uko isoko ryacu ryazwiganiye RPA abajejwe amagara y'abanyororo baragerageje kubavura ariko kubera bafatiwe mu gihe kimwe ari benshi abo baganga bahavuye barengegwa n'ubwinshi bw'abo banyororo bagwaye abafungiwe mu ibohero rya Mpimba bavuga ko iyo ngwara y'amazi ishobora kubandanya inarandagata mu banyororo kuko ata buryo bafite bwo kuyirinda cyane ngo ivungikire imvo batanga bavuga ko naho bahimirijwe ko boyirinda mu kudakora nako bagaheza bagakaraba kenshi mu ntoki ubwinshi bw'abo banyororo bafungiwe mu ibohero rya Mpimba hamwe n'amazi aguma acikagurika bitaborohereza kuyirinda ikindi soko ryacu rivuga nuko nuko idaheza kongera akayandura ubona ko n'imiti yo kuyivura bayironka nabi nabi aho bigeze abanyororo ubwabo baragerageza kwivura iyo ngwara y'amaso isoko ryacu rivuga ko kubera kutaronka imiti ikwiye ubu abo banyororo bamwe barakaraba icyayi abandi bagakaraba isabuni mu maso kugira barabe ko hari icyo byofasha
mu makuru ajyanye n'intwari ibereye naho umushikiranganji mu byajejwe harimo inyubako arahumuriza abanyagihugu bo ku mutumba Rukoba komine n'intara ya Gitega ababwira ko ibikorwa byo gutunganya neza uwo mutumba bigeze kure ku buryo bagiye kuronka uruhusha rwo kubaka no kugurisha amatongo yabo ku bagomba kugurisha uyu mushikiranganji akaba yari yabagendeye ku muhinga mukuru uyu wa kane ni mu gihe abo banyagihugu bari bamaze iminsi babazanya aho uwo mugambi ugeze ariko kandi barababajwe n'uko umushikiranganji yanse ko babaza ikibazo na kimwe kandi bafise ibibazo byinshi bagomba kubaza Eloge Divin Remisha arabitubwira mwidonido
umushikiranganje ajejwe inyubako ibikoresho no burara rusangi Dieudonné Dukundane yabwiye abanyagihugu ku mutumba Rukoba ko mu minsi mike bagiye kuronka uruhushya rwo kubaka nayo mu turere twa Kabashikiro ku Kimanga na Nyarubanga hasanzwe hari amazu agashyibwa amabarabara atari byinshi byononekaye
benshi ariko baratubaza bati none bagira badusenyurira amazu kiriya bucerewe burimo amazu twarakoranye n'abahinga ku buryo twobacira amabarabara bishobotse atanzu hanyuma rero abazo shima kubaka ibibanza byabo bagusaba bubaka uko tuberetse rero mwaje mushaka kuba ngo tumuza kuwa mbere agusaba baza babarabire atari mu barabara agupimire neza bacaba kwereka ingene ajya ahantu ho kubaka ku buryo hagati na hagati mu kwa gatatu atacobuza ko abantu bashobora gutangura kuba
umushyirankanje Dieudonné Dukundane yaranabajije kandi ko mwugombye guhisha itongo ryiwe abyemerewe
bamaze kukwereka ibice byawe uremerewe kugurisha cyangwa ntiwemerewe ariko itongo ryawe itongo ryawe bashobora kurigurisha nta ngorane kuko igitongo cyo ushobora kugurisha ushobora kuba ufite hegitare ukasigarana ari 57 bikagusaba ko wubaka utagize uburyo ukavuga uti jyewe mpasa nimba ashobora kugurisha igice kugira ngo igisigaye nashobake neza uguze itongo ijya numero itegerezwa kuva ku izina ry'uwa mbere igakija kuri uwe aguze
naho umunyamabanga nahigahizwa buramatari w'intara ya Gitega Nibigira Gerard aragabisha ababandanya bubaka bidashyiye mu mategeko
twagiye inama ku mutumba karitsiye ku karitsiye tuvuga ko tuzakubahiriza intunganyo iri mu icyo gitabo ariko hari bamwe naho nyine bakaza mu ijoro bakazingazinga akantu gatoyi ngo bagomba gufata ikibanza mugamenye yuko tujya tuzu twose turiyo ubu ku gicapu turazifise ariko ngo tugomba twubake n'ingoga ngo tuzore nk'umuzibukiro munini oya kandi wubatse twarahagaritse ubu zose turakurenga amategeko by'ukuri tuzofata ingingo zihagije kugira ngo byonorere abantu
ari kuri wa kane igihe umushyirankanje yagendeye abanyabigega bo kuri uyu mutumba wa Rukoba ariko rero abanyagihugu barababajwe nuko yabimye umwanya w'ibibazo kandi bavuga ko bafite ibibazo byinshi bijyanye n'itunganywa neza ry'umutumba wabo batirukanywe cyane ngo bahabwe umuzibukiro ibyo bita viabilisation par integration
Hello Divin Remesha mu mirano naho ubusuma bw'imorogoje muri quartier Kajiji ya zone Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura muri rijoro rya keye hari mu gukomba amazi mu nzu y'ubudandarizo bita alimentation iri muri iyo quartier mu kiringo cy'indimwe gusa bukaba bugize gatatu abo basuma babomora amazu bagatwara ibiringo byose atacanira abanyagihugu muri quartier Kajiji bakaba bikeka imbonera kure zirara zirakizura ko arizo zikora ubwo busuma banagiriza abajeje intwaro n'umutekano kuba babakingira ikibaba kuko bigumira mu gacerere ni dushikirizwa na Eric Niyonzima
Alimentation yaretsawe urukomba amazi mu ijoro ryo kuri wa kane shiro wa gatanu iri muri kace ka Jiji muri zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura neza aho bakunze kwita kwa Kiboko ubusuma muri iyo kace bukaba bwabaye indanse kuko bugize gatatu mu kiringo cy'indwi imwe gusa abo basuma basahura mu mazu acururizwamo babanje kumenya imiryango aho bigeze rero abanyagihugu muri kace ka Jiji babona ko hasigaye ka basuma babagandagura mu mazu barondera ivyo biba kuko umwe muri abanyagihugu yabyiganiye RP
muri kace ka Jiji muri zone Kanyosha hariho umuguru w'abantu ugisirije aho baje kwigaro ka Kiboko urugura alimentasiyo y'umuntu uriba uritekeza uragenda ubudoge atacyamira ibyo bibaye kandi mu gihe atagihe cyari giheze ni ukuvuga ngo nta n'ijwi izibiri ryari giheze mu kiringo cy'indimwe aho haje ubundi muguru w'abasuma urugurura ahantu hari urusyo urarutwara n'umunzane hagati aho muri iyo minsi nyine bibye ubundi rusyo n'ahantu bashanje amatelefone batwara telefone zabo ba13 zo mu bwoko bwa androide aho nyine kwizera nyine kuri birateye ubwoba ahubwo tubona ko ejo nihawe ivyo biba bazaca batangura kwica abantu nabo cyangwa bategera abatashe babanikagura babasukaba uko bafise
mu gihe haberwa busuma hose hari harakizurwa n'imbonerakure abanyagihugu baho ngo nta bandi bokwiteka atari izo mbonerakure nyene kuko atabandi bantu bozica mu gihahumye narijya niyo ziriko zirarondera uwo zigirira nabi atawuzisharukana bagasaba abajeje intwaro n'umutekano ko bogira icyo bakoze kuko basuma babatembeje
ababikora kuko aho hantu babona ahantu harara urujya n'uruza rw'imbonerakure nabamamabanyagihugu abantu baza kutwiba babaca hehe binjira hehe bagasohokana hehe mu gihe ahantu hose haba hari urujya n'uruza rw'abo bantu dukwiye turasabye abajeje intwaro n'umutekano ko bahaguruka bagahagarika ubu busuma buri kubura muri kace ka Jiji buri kubura dusubiza inyuma cane ku rwego rwo hejuru
abanyagihugu muri kake kajeje bakaba babandanya bavuga ko bitumvikana igena bajeje intwaro n'umutekano bigira sinda bibazwa kubijanye no basuma haba mu kubatuza canke mu kurondera irengero ivyibwe ivyo bikerekana ko ababikora boba badakomwa komwa ahubwo bakingirwa ikibaba
Arakoze na Eric Niyonzima muri cyo gisata nyine icikagurika ry'agasa kisa cy'umuyaga nkuba ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi rirateye umutima hagaze abasanzwe bakora akazi gasaba umuyaga nkuba bavuga ko hacindwe yose umuyaga nkuba udashobora kumara iminota 20 udacitse abo banyagihugu bakavuga ko muri kino gihe bakora bahomba imine nibasumba iyakubitiyeyo
abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi bavuga ko hacindwe yose bavuga ko umuyaga nkuba udashobora kumara iminota 20 udacitse icyo gihe ngo ibikorwa byabo bica bihungabana
kandi iminota 20 irashobora kumara matararimo gakaga kandi iminota 5 agacagenda yigucikagurika ibindi yose amasaha makeka agenda ikintu kugira ngo kigaruka ku rugero inabi nabi ntakintu bavuga ngo ndayakora
abarangu urubuzi busaga umuyaga nkuba bavuga ko bariko bakora bahomba
naridoga gose kuko byadufunguye nuko twatarose amatara twarose abakiriya abishyo inyama mu mafirigo sama kafetariya bafite amafirigo bashyiramo amata reka muri rusange ingorane
abo banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi basaba ishyirahamwe rijejwe amazi n'umuyaga nkuba Regidezo gutorera inyishu icyo kibazo
Emil Nibasumba tumira matigato dutandukire igice cya nyuma cyano makuru
eh upiye
Kuirenu wa mwanya wahari wikiganiro dukingire ibidukikije uyu munsi tukaza kurabira hamwe ikibazo cy'amazi ava ku mazu atera ingorane mu kibano tuza kuganira n'abanye mu banyagihugu bo mu ntara za Ngozi na Makamba hamwe n'abakurikiranira hafi ibidukikije uburyo n'ubworozi be nabo mu gisata cy'inyubako aho baza kugira ico bashikirije kukuna ayo mazi yogira kamaro aho kuba ingorane kino kiganiro mugishikirizwa na Onizim Dushimagize
Dukingire
bidukikije. Ikiganiro byamagaye abanyagihugu bose. Isata bitandukanye kumenya ko bidukikije aribyo soko giterambere n'amagara meza ku bantu no kubinyabuzima.
Ikiganiro dukingire bidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Bivika Kitene ijwi ry'abanyagihugu.
Amazi ava ku mazu atagira yategurwa ashikira aratera ingorane mu kibano haba mukono na mazu. Amabarabara canke mirimo ico kibazo kigaragara hatari hake mu gihugu ariko no munsi dusimbira mu ntaza Ngozi na Makamba aha banyagihugu bamaze gusemerera bereka abajeje intwaro n'igisata cy'inyubako ko toriyo munsi ico kibazo mu gisata cy'inyubako naho barafite ico bahanura abafite amazu kugira ngo ayo mazi ava ku mazu yabo ntabandanye gutera ingorane mu kibano naho mu gisata cy'ibidukikije barerekana ko ayo mazi afite akamaro kanini iyo abantu bayatunganyije neza Ikiganiro dushingira ibidukikije cyo kuri no wa gatanu mugishikirizwa na Onizime Dushimagize ndabahaye ikaze mu ntara ya Makamba ku mugwa mukuru iyo ntara ni mu manuka bw'igihugu amazi ava ku mazu y'abantu atagira yategurira bashikira aratera ingorane mu kibano gushika abanyagihugu basemerera ikibazo mbere sanagarutse ko mu nama y'imvukira yatunganyije mu kwezi kwa mbere kugira ngo biheze ingana intara ya Makamba yotezwe imbere hamwe mu havugwa n'abanyagihugu ko ayo mazi ateye ingorane Ni muri kartiye kajaga iremuze bangamiwe cyane n'amazi atagira hamenera ava muri kartiye kigwatse aha amazi nuko jarindurura ahantu agahinduka ibimanga aha tubabwa nk'ikimanga kirahita mu budenga hafi y'uruzi Buyezi ikindi imbere y'ihinguriro gifu y'ibigori aha amazu y'abantu abangamiwe bitume n'ibimanga byimburiwe n'ayo mazi ava ku nzu z'abantu batateguriye hashekira reka mbere n'amabarabara akabangamiwe n'ayo mazi uwo munyagihugu arerekana uko bimeze
Kwenye wana tupanga mwana ya Makamba chacha na kumuga mkuru Tuwafisi kibazo kujangina wa maazi Maazi, avaku maazi chani chani Maazi, tukabona yuko Alifei kibazo kukwe maazi nagi ya jamesho ya menami wa lama Haka chaza kona na mawarawara Nibu sanga ni hudini muhamezi nezini za makurokiri zao anazipo magulika Kuko ni meshi chani goza hatuwa vahumu wakarite Ya kikwati na burumba aha kuri stade eka na mukigarama eka na hose na hose nshabona ko icyo kibazo cy'amazi abantu bateguye ibisagara kirezo babimvira amazi y'imvura
uretse aho ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba no muri komine Mabanda hari amabarabara yononywe n'ayo mazi ava ku mazu y'abantu impome z'impango arizo koroti ayo mazi akaba atazisiga inyuma
Sugenda gera samaje kona kuri kibazo kihari mu bimukomine mabanda ho na kamara mada twarabonye namabara amaze gusiba uri mu dukaza kirengana naho bari mu duka bijye mu duka bikomako mu jibene bitaronka bica amahamaze kuba twasanze hari n'ibyo imisenyi na kamara mada kigeze bikaba kuponu atwe na yisagara amana imaze amaze akabi apako na tagiri yaje ije tukasaba ko atake cyo kibazo bakigira hazi tukabona yuko minisi n'amazu y'abantu azohabagira ngo menshi hari n'amaze kubomagurika icyaca hahereye ku makorotimba cyangwa kora amazu adoshihingo
genda kunda FPR kubera ikunda abamama abapapa abana n'abatamukazi abarundi n'abanyamahanga
Mama unharangozi ni mwaro kwa biki hugu Ayomaza baku mazu ya bantu atagira wa ategure ya shikira Alate ingoran Uyumu nyagi hugu ye meza kama azi abaku mazu ya mugisaka changozi Chane chane kumitumba ya kinyami abangami imirima ilikuri yo mutumba
Amazi imvura abaku mitumba kinyami mugisaka changozi Alabangami imirima ilikuri yo mutumba ya kinyami Asobranka karero imirima irahantu bica umutumba w'ikinyami mu gakembere ka Buhorana na imirima isanzwe iri munsi y'icyo gisaka ahantu hameze nko mu kabande irabandanya kononekara cyane rwose ugacishirako no mu gakembere nyine ka Katare umutumba nyine wa kinyami agakembere Katare naho imirima ikomeza kononekara kubera amazi asanzwe abba y'imvura asanzwe abba kuri mutumba nyine na cyane cyane abba ku mazu ayo mazi n'ibisagara cyangwa ugaragaje kuraba imirimo yarononekaye mu bice ubwoba
ikiganiro ntidushingira ibidukikije twashimikiye ku bijyanye n'amazi ava mu mpangu z'abantu atagira aho bateguriye ashikira ateye ingorane mu kibano tukaba turi ko tuganira na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara za Makamba na Ngozi Kubijanye nayo mazi abangamye aho basanzwe baba umunyagihugu wo kumugwa mukuru ntara ya Ngozi amenyesha ko mu by'amazi amaze konona ari mirimo irahegereye amazi avuga ko atabimbu bazoronka ahegereye imihana
ahantu hameze nko mu kabande umasi wa mutumba ubwo bukendere ibi nayo nonekaye ku buryo bw'uko uharaba ukanahayagagwa yuko haba hari igeze n'imirimo rero twebwe tukagira ubwoba ko uko nk'iyo myonga yoyo twari dusanzwe ariho dukura umwimbo ukwiye udufasha kare ubwo hahora haba harimo ibijumba ariko ubwo nta na hamwe harimo kumva z'uko hamaze amazi avamo iyo misozi yamaze kuhadibira ntiwamenya yuko higeze n'umurima ubu hose huzuye ibyondo bida bizanwe n'ayo mazi
no mu ntara ya Makamba ayo mazi ava ku mazu y'abantu aronona ibintu bitari bike Umwe mu banyagihugu atanga akarorero aho uruzitiro rw'impangu ariko koroti rusenyuka bivuye ku mazi abavuye mu rundi rupangu ibyo nabyo bigatera icyuka kibi mu kibano
koroti rw'amazi yatera ikibazo cyane ngo basi kubwa mbere sindora kubera amazi abamuteye ingorane kandi asanga nabo biratumye n'abantu babana babana barabana nabi nta mu bibazo nko muri ubu kuko turimo koroti rw'amazi kubera usubiye kuyubaka mubona ko ari ikibazo gikomeye cyane rwose kubura gambeta sare igeze ko mahisi migeze ko ariyo byose bikeye nisanga barasabye ngo tugurare ubwa ngo wubake nk'ibi cyane yo kuroti mba rero igeze kubomoka ni ikibazo gikomeye cyane rwose kubwo umuntu ashobora gusaba uyu mwaka nicyo gituma dusaba yuko leta yafata ingingo isaba ukuntu ayo mazi atasa kuzatera ingorane mu kibano mu banyagihugu ni ibintu biteye isoni cyane rwose rero tukabona yuko abategetsi bakwiye kurara icyo kubabwira ngo ayo mazi atere gunyisha ava ku mazi
mu ntara ya Ngozi abanyagihugu bo ku murwa mukuru basaba abajeje intwaro kwiga icyo kibazo cy'amazi ava mu mpangu kugira ngo ntabandanye atera ingorane
abakijyaga ku mutumba bashaka kujya karoke baragaragaje kubimenyesha mugabo ntacyo bigeze bafasha haba ku nzego zo hejuru abara amatari mutaneri ntacyo bigeze badufasha kuva aho twagatemerereye gusa na n'ubu nta kintu na kimwe kirakorwa twebwe se twasaba nk'abanyagihugu dusanzwe dufite imirima ngaho ku mutumba wa Kinyami no mu kabande kaho kuri uwo mutumba wa Kinyami agakembere ka Buhorana n'agakembere ka Gatare turasaba by'ukuri dushimitse yuko abajejwe intwaro bodufasha by'ukuri kugira ngo barabe ingene bashobora gukengera iyo mitumba bakengera niyo mirima na cyane cyane kugira ngo sirabe yuko indara itokwica benedi rero turasaba vyukuri yuko gusantere yoreka kwica amatwi ura matara karaka kwica amatwi bakaza vyukuri bakazana abahinga bashoboye gutunganya ibyerekeye ibida n'isibe kugira ngo vyukuri barabe ingene bahatungana kugira turabe yukuri yuko abantu boshobora kubaha neza kuko n'amazu arabangamiwe amazi apahaciye hose
mu ntara y'Amakamba. Icyo kibazo cy'amazi ava ku mazu y'abantu ateye ingorane mu kibano cyaratanguye kwigwa mu kwezi kwa mbere. Icyo kibazo cyaravuzwe mu nama y'imvukira yari ijeje kurabira hamwe iyo ntara yoteza imbere. Urongoye ikigo kigeje gutunganya ibisagara n'uburaro Obuha mu ntara y'Amakamba Nyibasumba Celeste yamenyesheje ko icyo kibazo cy'amazi ateye ingorane ava ku mazu y'abantu kibonekeza mu gisagara cyose cya Makamba. Yabwiye abari muri iyo nama ko hari umugambi wo kwagura amabarabara ayo mazi aronka haca hagati aho yahimirije abanyagihugu kwimbira inogo zoshikiramo amazi muri izo mpangu zabo.
Genda kunda FPR kubera ikunda abamama abapapa abana abatamu n'abatamukazi abarundi n'abanyamahanga FPR nitwe rya bose.
Dusozera kino kiganiro dukingira ibidukikije. Umwe mu bamenyeshamakuru akurikiranira hafi ibijyanye n'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ahanura abanyagihugu ko ayo mazi atarakwiye gutera ingorane ahubwo ko afite akamaro ntangere, haba mu ngo cyangwa mu mirima. Avuga ko boraba ukuntu bayareka.
Ikibazo cy'amazi y'imvura yonona imirima y'abanyagihugu ntiyibonekeza ngaho gusa ku mugwa mukuru w'intara Ngozi, hari Makamba cyangwa muri komini Mabanda. Nuko gusa n'abandi iyo nibo batangira kuvuga cyane hirya no hino mu gihugu niko bimeze. Gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi ntarabone ko ayo mazi y'imvura yasize kuri amazi y'akamaro. Y'akamaro gute? Iyo uyaretse ukayafata neza uja gusanga mu nyuma ayo mazi agize akamaro kaniniya cyane, haba ku banyagihugu no ku mirima y'abanyagihugu ako aja kwica iyi mirima. Ndavuga nti hari nk'akarorero ka munyagihugu asanzwe wo ku mugwa mukuru w'intara Muyinga hepfo y'ibitaro by'i Muyinga, yarafise ase hotel yarafise ibigega by'amazi. Ndazi ko ivyo bigega by'amazi byamufasha mu gihe amazi yakamye ku mugwa mukuru w'intara Muyinga, bikanamufasha kandi mu gihe yageze yuko aca kuvomera imirima yiwe muri komine Giteranyi. Nkavuga rero nkatera kamo abanyagihugu babari b'Abarundi n'abategetsi bose batandukanye, ayo mazi y'imvura ni amazi afite akamaro, haba kuyakoresha mu bintu byo muhira cyangwa akoresha mu bintu byo kubaka cyangwa kuyakoresha mu by'imirima. Muti kugute ayo mazi ufashe neza umukandida ibyo bigega by'amazi hirya no hino y'imfuruka z'inzu ugashyiraho nk'ibigega bine, ayo mazi azogufasha cyane haba kuyatekesha, haba kumesa, haba kuvomera imirima yose afite akamaro. Ibyo twabibonye twari hirya no hino birahari, haba aho kuri i Muyinga aho nk'Ingozi bari ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, bobo abategetsi bofasha bagafata abanyagihugu bagira ibyo bita ingendo shure bagenda kuri 108 poto 108 kuvuga ku aho kuri 108 hato bitaro, bakabaza uyo munyagihugu akabigisha ngene ayo mazi boyatunganya neza kugira ngo ejo ntasubiye kuba ingaruka mbi ku mirima yabo, ahubwo akaba ingaruka nziza. Bakabona yuko ayo mazi bashobora kuyabika hageze kubaka bakayasasa amatafari hageze ibikorwa byinshi cyane bose bitandukanye.
Ni hano tutira kongera ikiganiro duhingira ibidukikije. Dusozereye cyo kuri wa gatanu igenekezo rya 13 Ruhuhumba mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024. Twaganira ku bijyanye n'amazi ava mu mpangu z'abantu atera ingorane mu kibano. Twaganira indamu mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara za Makamba na Ngozi, aho twasozereye yatanze impanuro kwayo mazi y'imvura ava ku mazu afise akamaro kanini atarakwiye guteza ingorane kuko afise akamaro kanini iyo batunganije neza. Ndabashimire mwese mwakurikiye kino kiganiro, nshimire n'abatuganiriye hamwe n'abagenzi banje bageze icyo baterereye kugira ngo kino kiganiro gitunganye. Onezime dushimagize nakibashikirije, ndabasezeye ndayifuriza kuruhanirwa mu banyuma mu byanyu.
Cyari ikiganiro dukingira ibidukikije. Ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
Arakoze bonizi mu dushimagize n'abatumire biwe akabari no ngaha makuru twabateguye cyagarukira mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yo mishimire n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atagatosi tuzamuza neza nayo kandi abashikiriza ndabikebamiye ndabipfuriza kuronanirwa mu banye no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi nahuta